kuchanganisha Kori sanayo ya nibabaisha Siji elewi umenichizisha Siji elewi niwe minataka Kifuwa yako ya nichanganisha Kori sanayo ya nibabaisha Siji elewi umenichizisha Siji elewi niwe minataka Cause I can't do without you my baby
Candy.